On your first day, pop your bubble gum. On your wedding day, pop your bubble gum. On your birthday, and put on the grave in a summer sun, pop your bubble gum.
Da 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 da